avuze ko twugurure ayo mabiro yo shanje je ni wandondere umucuruza wa madolari agere kinge na yarangura iya yarangura kukurumva kugira isoko harimo offer na demand nta mudandaza numwe wa madolari dufise ngamuru amadolari yose bujya bayiba muri Berbe ayandi rero nayo no kubera Berbe samara naya yaba ava hanze agaca yikira ku ruhande aho kwinjira muri Berbe turiko dukora ikivyo ahubwo amabanki commercial niyo tugira tugire tuyaliberalize agire biro de change kugira roto ibe tontoyi iri regrenade iyo no kuvuga Berbe ikireka abantu bose agashira amahera muri banki commercial ikayakontrola yoyo mu mashini iyabona ayasohotse ikamenya iti we bankobo urasohoye amadolari angana uko agiye kwanaka dutegereza kubona icyo yagiye gukora aya madolari kuko ahandi hoho niyacaja muri terorisme iyo tutanziyo yaroye mugabo wewe kugura marche noire ni nko kugurira marche yo gucuruza urumogi none bacuruza yahe barayafise banki komersiyali niyo ishobora kuyaronka.